Abagendana umugera wa sida n'abana bavuka kuri abo bagendana umugera wa sida bo mu kigo Yezu mwiza kiri muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura bagendewe n'umutamukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 aho yabazaniye agakemanyi kagizwe ahanini n'ibiharage amamesa isukari ibitenge byo kwambara n'ibinyobwa ku bana batoyi mu ntumbero yo kubashigikira Patiri Yamuremye Desire arongoye ikigo Yezu mwiza arashimira umutambukanye w'umukuru w'igihugu yongera amenyesha ko abana bo muri ico kigo bavutse ku bavyeyi bagendana umugera wa sida ariko bo atamugera wa sida bafise kandi ko nababyeyi babo bari ku miti bakaba mbere bari no mu makoperative mu kwiteza imbere
aba bana bava mushikizaga kemanyi nabana bavutse kubo bita bagendana umugera aba bose murabona aho bicaye bavutse atamugera bafise iyo ntambwe nziza twishika ko kubera ishaka rya nyiricubahiro kizigenza mu Burundi we yamahimiriza abarundi gukunda ishure no gukunda ibikorwa abantu muzaniye aka kaganuke barakora mushibe banakora twarabashitse hamwe mu makoperative kugira ngo baze bari bungunganya kuko ntangwara isumu ubukene ubukene ni ngwara nicyo bari gutambuka mu kuri cyacu Burundi Imana yabahaye umuhamagaro uwo muhamagaro tusanga muri Matayo ya 25 aho Yesu wenyine navuga ati kubanza kwimeruka ngo kuko bizogenda nari shonje urangaburira nari ngwaye urandaba nari mfunzwe urandaba none mwebwe mwaronse umuhamagaro Imana ibahezagire
umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amenyesha ko iyo mfashanyo yabonetse ku bwa fondasiyo umugira neza ishigikiwe n'ishyirahamwe ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu rijejwe iterambere ngaha mu Burundi harimo n'intererano y'umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ngo nakare iyo umuntu afata imiti ngo ni ngombwa afungure neza
uno musi rero fondasiyo bonasiyo umugira neza n'ishyirahamwe ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bijejwe iterambere ngaha mu Burundi turafise akanyamuneza kubona dushobora gushigikirwa natwe tugashigikira abandi murazi yuko iyo umuntu afata imiti nahiba ya malaria ni ngombwa afungure neza kubera mu kirundi barayamaze bati imiti ikora ikoranye burya no mu ngaburo harimo umuti wubaka umubiri ikimenyetso cyerekana ko mutari mwenyene yuko n'abarongoye Yezu mwiza atari bonyene bashigikiwe mu masengesho ndetse bashigikiwe no mu bikogwa mbonagira mbonereho no gukeza mwebwe babyeyi muri ngaha nukuri ndanezerewe cyane kubona ibyo bibondo biri imbere yanjye atamugera wa sida bagendana mwaratahuye ubuzima ubwaribwo mwaratahuye ineza y'amagara yanyu ibyo biraturemesha cyane biratwereka icyizero yuko muri ya myaka y'ihangiro gushika mu 2023 yuko umugera wa sida ku isi yose utazoba ukivugwa biratwizeza ko no ngaha mu Burundi bishoboka n'ikimenyetso cy'umwizero kandi cy'akanyamuneza nk'umubyeyi nk'umuntu yifuza ko Uburundi bw'ejo buzoba ari Burundi bwifashe muri ya mbono y'umukuru w'igihugu avuga ati mu 2040 nikizo ari igihugu cifashe mu 2060 igihugu giteye imbere
Umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amenyesha ko kandi ako gakemanye yakabazaniye mu ntumbero yo guhimbaza neza umunsi mukuru wa Noweli bafise ico bafungura akabasaba kandi ko mu guhimbaza iyo minsi mikuru ko babera nakajyo keza ko kwirimbura ingene bagiye barafata imiti naho imigambi y'iterambere bayigejeje ku neza y'amagara yabo n'imiryango
kandi murazi ko twemirije guhimbaza umunsi mukuru wa Noweli cyo gituma twashimye ko namwe uwo munsi mukuru wa Noweli muza muri ko muranywa akayi karimo agasukari ndetse n'abana baje babakemura cyo cyinshi twashira ku Noweli aho muzo bamwe ko murashira muri zarengarenga ibiharage ndetse no muri kakabwa ko ngakwitanganika muriko murashiramo amavuta amamesa abandabifurije kutogira Noweli nziza kutogire n'umunsi mukuru wa bonani hanyuma iyo minsi mikuru yose murazi ni minsi mikuru irangiza umwaka katobe kabe n'akajyo keza ko kwirimbura muti none umwaka uheze umuti fata narawufashe neza uwo batawufashe neza naho yirimbure ku neza yiwe no ku neza y'amagara y'abamukomoka ko kazobe nakajyo keza kwirimbura muri ya makoperative none umwaka kuheze twarungutse none muwuza dufashe ingingo gute kugira ngo dutere intambwe hamwe bazovuga bati abagendana umugera wa sida turashoboye kandi murashoboye turabizi murashoboye nico gituma arakajyo keza kwirimbura ibyo mwakoze byiza kugira murushirizeho ibitagenze neza kugira ngo mubikosore hakiri kare
ikigo Yezu mwiza kikaba cyabayeho kuva mu mwaka w'2002 cyitwa Jeresi kirongowe n'abapatiri bo mu muryango w'abajezwite aho bafasha impunzi